But alikwambia uende live.
Aende hivi mbele kwa kitu.
Thank you.